kuhukubana so kuhukubana kumuziki ba kumuziki ya tabani cha nazo kasarule alikiria ewe mezo sirule alikiria nae
kare banacha kumwenda atetu esimenyo kubanga
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the hospital.